halka aad ka dhageysanayso waa qoraxay wiidiyo.
Can't do this anymore.